also do a stick figure song. Yes! 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 Where the fuck is my America at? America, stand if you're still proud to be American. Let's go!
Wa da 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 da